Ngizikhulumele nami ngomlomo wami ungezwa bathi uthi nomfana hlalumacashela na mangitha sambese ujive uhlalulele na ay manule izima mina ngisayingene yakho ngabatshela abantu kuthiwa nujola nami thandana nami angisayingene yakho ungabatshela abantu kuthiwa nujola nami uthini umfana uyamuzwa manje uthini umfana uyamuzwa nami awujoli nami angisayingene yakho awuthandani nami batshela abantu usuyazi manje kuthi uthini umfana isidima sakho unesidina nawo nesidina nawo ayi angijoli nami batshela abantu uthini umfana ayi eyayo ingatakerara
Yeah. spaghetti, that says Jimmy, Le Bacusi, Pangis Peggy, where says Geni, Gola Langfield, and Gekevan Fish, full and Tombaza, me, says Ota, I, when I is a la, Takuniga Ungata, full and Tombaza, me, says Ota, I, when I is a la, Takuniga Ungata.